Yes, ibintu byashushe, ibintu byashushe, Natasha Labamba, agiye kwitwarira Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania. Benshi rero nkibona ino nkuru, nari nibaza yuko ari black, ariko murabizi ko Isaac TV tuzigira tuzana amakuru y'urusaku, amakuru adafashe. Murabizi, jewe nkorera ku makuru nyayo kandi natohoje neza cyane. Ati bimeze gute? Murabizi yuko Harmonize amaze iminsi mike, hari nkahigira hejuru, ariko indirimbo yiwe yitwa Attitude yaririmbanye na Awilo Longo mba uwo mu gihugu cha Congo. Of course muri iyo ndirimbo rero hariho umwe murongo uvuga uti rumba rumba sakata rumba. Okay, nimaze kumva neza ndirimbo ya Attitude ya Harmonize, harimo ahantu haririmba ati rumba rumba sakata rumba rumba sakata rumba. Ndeza murabyumva, indirimbo ya Harmonize harimo murongo umwe mu mirongo uvuga ati rumba rumba sakata rumba rumba sakata rumba. Ndibaza mucamo vyumva, kumaze kumva iyo ndirimbo ya Attitude ya Harmonize ari kumwe na Awilo Longomba, niko iyo ndirimbo ivuga. Ariko rero gushika kuno mwanya biravugwa yuko Natasha agiye kwitwarira Harmonize inyuma y'ubusuma bwakozwe muri script, ariko hacabamwo akabigya canke kwigovyora, niko bavuga mu kirundi ciza. Cyaje kuvuga iki, indirimbo ya Harmonize Attitude, Harmonize akoresha umurongo wa rumba, ariko umucamanza canke umuavoka wa Natasha babisigura neza yuko bakoresheje umurongo urumvirize neza melody y'indirimbo ya Attitude, ukumviriza neza melody y'indirimbo ya Chumba ya Natasha, ni ibintu bijyanye. Chumba chumba rumba 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 takata rumba chumba ni ibintu bibiri wumvije neza, urumva ko bishaka kwinjirana. Harmonize yacyashaka gukora ngaha yacyashiramwo akabije yacyashiramwo akantu karumba, urumva chumba yahinduyemo rumba. Chumba rumba. Ibi rero umuavoka wa Natasha avuga neza yuko bategerezwa kwitwarira Harmonize kandi ategerezwa kumuriha kuko indirimbo za Natasha niba atavyo rero mwari muzi, kuko nababwira ati je iyo ndabwiye inkuru siba ariko ndabwira inkuru zo mu restora canke inkuru zo mu ibarabara, ni inkuru neza mba natohoje neza. Amakuru avi ndani kabisa kwa Natasha ari ndani amwigiriye Natasha cyane, batubye yuko umuavoka wa Natasha kushaka uno mwanya avuga neza yuko amate yego abisigura neza yuko iyo umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi bakoresheje umurongo w'indirimbo yiwe ategerezwa kuriha. Peimporte uyo muririmbyi abari mu gihugu icyo cyose cyane cyane muri East Africa, nkubu hariyo umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi wo mu Rwanda akoresheje imirongo y'umuririmbyi wo mu Burundi, arafise droit yo kuva ngaha mu Burundi akagenda hariya mu Rwanda akamwitwarira kandi bakamuca amande amande yose ashaka nkuko amategeko abivuga. Ati umuavoka rero wa Natasha avuga yuko bivanye n'umurongo Harmonize yakoresheje kuri indirimbo yiwe, yafashe indirimbo ya Harmonize na Harmonize yivye indirimbo ya Natasha. Aha rero benshi bashobora kongera kwibaza ati none Isaac Natasha na Harmonize wapi na wapi bahuriye he? Rindira kwanza gato ndabasubiza inyuma kugira ndabereke imigenderanire ya Natasha na Harmonize ikwimeze. Ariko kandi ndabatahuza yuko Natasha na Harmonize nabagenzi kandi barayaga kandi kuva kera. Nimba mubizi nimba atavyo mwari muzi rindira ndabibabwira. Ntibagiye hari muri 2016 mu 2016 Harmonize mavoko Harmonize yarakiri muri Wasafi WCB, mavoko yari akiri muri WCB hamwe na Rayvanny barigeze kuza mu Burundi muri 2016 mu mwaka wa 2016 baje mu Burundi kugira show ku mashuri ya ku mashure sinzi etablissement ari amuhamagaje baje kugira show imvura iragwa ibintu byose biraparangana kubaza histoire barayizi. Ariko kandi nyuma ngaho baca baja kuri hoteli bari babateguriye gushikiramwo barabirukana Harmonize mavoko na Rayvanny barabirukana kuri iyo hoteli. Amakuru amaze kumushikira Natasha kuko nawe yari muri sponsor Club de la Tanganyika bari kuri sponsor, amakuru amaze kubashikira Natasha nkuko mubizi Natasha numwe mbari n'ivyikazi of course mu Burundi afite amafaranga kandi bahagaze neza muravyumva kandi afise na Hotel Club de la Tanganyika hotel imwe mu mahoteli akomeye cyane hano iwacu mu Burundi. Acarafata amaze kumva iyo nkuru ntiyari kwemera ko aba star nka Harmonize mavoko na Rayvanny bagira ingorane mu gihugu ciwe nk'umuririmbyi kazi yatize kugira intervention rapide yatia simbira ajya kugira intervention rapide arungika manager we Rafael Nyandwi bacha bagenda kubafata Harmonize mavoko hamwe na Rayvan bacha bagenda kubafata kuri hotel bari babirukanye bacha ba oblige ko babaha indaro muri club de la Tanganyika ariko kandi ndabibusa yuko ndabwira yuko nitike y'indege yo gusubira muri Tanzania Harmonize Rayvan na Mavoko yari hiwe yari uwayirishe ni Natasha iyi ni nkuru iri clear kabisa atabintu by'urusaku birimo icyo gihe Harmonize ari mu Burundi yari hiwe tike na Natasha basubira muri igihugu cya Tanzania kuva kuri kuvijogiye rero Natasha na Harmonize baciye bagiriranira imigenderanire idasanzwe warashima na Harmonize ubuherutse umusaza mu Burundi nima muvyibuka ha muri Devil Combi aje mu Burundi amaze kuva muri Wasafi yarigeze kuza mu Burundi ngaha azanye na Sultan ni gitaramo cyabere yaje kuri Tampa Bay nibaza muvyibuka Harmonize niho yaje hajya hamwe n'ivyo byose bigenda neza cyane barabonye kandi na Natasha barayaga sana hamafoto mwera na sirkiye bari kumwe so ibi byose rero biri mu bintu byagi biratwereka yuko imigenderanire ya Natasha na Harmonize imeze neza ariko kandi ndabwira yuko Harmonize kenshi kuri Instagram cyangwa muri kuri YouTube iyo Natasha asohoye indirimbo ari mu bantu bambere batangira kumuha felicitation Natasha nikimenya amenya indirimbo ya cumba indirimbo nyine yacumba irimwe nimwe mu ndirimbo Harmonize wenyine yigeze kuyemera yuko akunda kandi yemera ariko kandi ababwira yuko na Harmonize uko nyine na Harmonize nimwe mu na Natasha nimwe mu bakirinjikazi bakurikirana indirimbo za Harmonize nk'aba star bose barafashanya baranayaga sana kuri binabiriya so ivyo rero imigenderanire ya Natasha na Harmonize ishobora kuba igirije mu ngorane zidasanzwe kuko umuavoka wa Natasha kushaka n'umwanya baramaze kwipanga nikimenyamenya kunzi Isaac TV biravugwa yuko na tike y'indege Natasha na Rafael Nyandwi ariwe mu manager wa Natasha n'uyu mu avoka wa Natasha ukishe kuno mwatu turavugana baramaze kwatisha na tike y'indege bazogenda vuba cyane bagiye kubazwa mu gihugu cya Tanzania kugira bagende babona na management ya Harmonize hamwe na Harmonize ubwiwe bamubaze impamvu yakoresheje murongo wa Natasha mu ndirimbo ya Harmonize iki rero ni ikintu kandi kinakunda kandi na Natasha amateka aramukingira kuko ndinze ndabwire ndabasigurire impamvu byose niko ndabibabwira murabona mu Burundi murashaka kuvuga ati ngo ibintu bya trois de terre none ni Natasha zovugirwa nande reka ndabwire hariho ikigo cyitwa OPDA rero ni ikigo kijejwe gucungera trois de terre y'abaririmbyi ibintu ibikorwa byose by'abahanzi aba artiste ama cinema aba cineast abaririmbyi aba musicien reka n'abandi batandukanye aba artiste bose batandukanye muri rusange ushaka yuko igikorwa cyabo gicungirwa neza kiguma kiri muri sekirite nziza ku buryo ta kampuni n'imwe yakoresha indirimbo yawe batakurishe batiza guca bakuriha amafaranga menshi wifuza ibyo byose rero kugira bikunde nuko ujya muri OPDA kwiyandikisha Natasha rero n'umwe muri imvikazi amaze kujya muri OPDA ibikorwa byose biri munsi ya OPDA bisigura niyo icungereye neza ibikorwa bya Natasha OPDA nayo nyine rero baramaze gusohora urwandiko cyangwa icyandiko kimwemerera Natasha yuko igihugu cyose ashobora kujyamwo muri East Africa bateza kumwumviriza ibirego vyiwe kandi atanga amahizo yiwe maze bamutunganirize bisigura rero gushika no mwanya turarindira iki giye gukurikira jewe nka Isaac Classic murabizi sometimes nitumye inkuru ndayikurikirana gusha mu mpera iyi nkuru yo nkuru ndabwiye siyo gushikuza kuko hari abenshi bashaka batangura kwibaza yuko ari inkuru kumbure twakwiye hejuru ariko iyi ni inkuru y'indani kabisa wanashima na Natasha shobora kuba atazi yuko tunayizi management iyo yose ndazi ko bashobora kuba surprise ariko uko biri kose iyi nkuru iri true Natasha hamwe na n'umuvoka wiwe hamwe na Rafael Nyandu ari manager wa Natasha bose kuri uno mwanya bariko baritegura kugira bajye muri Tanzania kubaza koma yofata indirimbo ya Natasha kuko nta kuntu rumba ucihindura cumba bambe cumba ucihindura rumba urumva yashaka kwikuramo ni hajya ufata karirimbo ufata kajambo ukagahingura mu kandi telefone ugahizana ngo ni simu urumva ni bintu ubona yuko birimo utujende tu artiste rero byose mu mategeko y'umu artiste birahanwa benshi rero mutwara kwibaza ati iyo ndirimbo ni yande cyangwa ibigo bipanze gutera ndira ndabakanya mwumvirize indirimbo ya cumba hamwe na rumba ya Harmonize cumba rumba wewe mvirize neza hama ucumbwira yuko ntibyari bikuye yuko Natasha yitwara cyangwa byari bikuye yuko Natasha tuyipoweshereza ndibaza nababwiye imigenderanire ya Natasha na Harmonize imigenderanire itanguye ubunyene imigenderanire yatangiye kuva kera n'abantu bayaga cyane wanashima biravugwa yuko n'indirimbo ya Harmonize hamwe na Awilo Longomba bimaze gusohoka umuntu wa mbere mu bantu ba mbere yatangiye kuronka leaking ya ndirimbo kuri WhatsApp ni Harmonize yatangiye kurunkira Natasha. Ibyo se rero ndabikesha abantu b'indani kabisa bari hafi cyane na Natasha uko nibo bampa amakuru y'indani yimbitse cyane ku buryo nanje nkacanda yakira nkacanda yashikiriza namwe mwese mukaryoherwa. Urusaku n'ubwo rukogo ariko rero n'urusaku gose n'urusaku usanga ruhagaze neza rusukuye rwahaze rumeze neza cyane. So cyero nitwa Isaac Classic reka sindabarushye cyane rindira ndabakanya mumvirize indirimbo ya Rumba Chumba.
Rumba takata rumba chumba 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 chumba
hama umuce mujajinga usige commentaire yawe ngaho ariko ntibagire kandi gufata ino link upartage. Natasha rero agiye kwitwarira Harmonize byose sizaho bigiye guherera tuzobanana tubikurikirana. My name is Isaac Classic in Isaac TV. Lock in and chapelale bye.